fuck with me, but I say they can't fuck with me. Just like the girl, I'm everywhere. How you say it so?
Poppin' shit. You would think I went to school for chiropractic. Looking good as hell today, just sent my nigga five attachments. Why'd you come from me about a nigga, man? You bitches back. They come at me by niggas who I don't even find attractive. I don't know that nigga, I just seen them on the town before. I can't be up in her face, I took her nigga down before. When I lose a nigga, I just pop out and go find some more. Soon as I feel like my time get wasted,
I'm all the way from Davidson. And here with Young Little LT and Ngabi, you know what the vibe is. So it's the vibe. It's the vibe.
Hello, hello, hello. Hi, ladies and gentlemen. It is your boy, Young Little LT, aka Jona Yabatwana, the one and only one. Fanamu Bedi Muswana, representing KYTP, thank you. Kasi yo talent promotions. Fandaka Bafetu, I'm with special guest. Call it special style, Bafetu. The one and only one, all the way from Mother East, Bafetu. Fandaka, it is Sunday. We are here to do some shit, Bafetu. With special style, Bafetu. Laisi, Muslim. Come back into the game, Bafetu. With KYTP, what a entertainment. Dango Nyaboga, Bafetu. Yeah, but for Chikamba. Bafetu, this is our special guest, Lamshanje, Bafetu, Mpacha Westside, the one and only one, Bafetu, lo muntu lo, Bafetu, Bafetu, like this is Ulisi Batani, Bafetu, but it is what it is, la isi lelo na muntu. This guy, Bafetu, atisi ya khulu blind, Bafetu, from here, one more that is, Bafetu, lelo na lamon, as you can see, guys, this is our biggest artist, Bafetu, ushaye umaskanda, Bafetu, Lamshanje, reto uta go, insame, but I'm not going to be the one, oto muntu, thank you,
So I'm gonna be asking the guy the questions. So what inspired your love for music?
Oh, kosozana. Sithingi ngasho ngithi from nje safunda isikole la khona okwaqala khona lolu thando lokucula. Ila khona engabona khona ke futhi ukuthi nginalo impela ikhono lokucula njengoba sengizini ngilona namhlanje.
Okay, so what is it that music yakho ipha ini abantu? Like what message is your music passing to the people?
Yabona umculo kampetha wesitayela based on ama-message ukuthi sikhande abantu intsha yakithi, siphinde futhi sigqugquzele abantu abaningi. Okungangukuthi njengamanje nje kade ngiceda ukudedela inye i-albhamu yami yesihloko sithi ama-benefits. Lapho-ke indlela engiyibekeleyo title ngakhona ingoba bengifuna ukukuveza ukuthi any track ekhona kwi-albhamu you can benefit something kuyona. So yonke uhlobo lwemeseji ongadinga if umuntu okholwayo, umuntu ojayivayo, umuntu osesitayeleni njengompetha uzojabulela le album.
Okay, so in the next 3 to 5 years, like ubona ukuthi
ngingasho nje ukuthi kubukeka ikusasa lami liqhakazile kakhulu from now on, because sengike ngadlala endaweni eyiningi kumalanga. Sabangibonile the way abantu abangijabulela bakhona, because abantu bakho abantu abakwenza ukuthi ukwenza umuntu ongangukuthi nami ngiyabona ukuthi it means if nje kingakhipha nje i-album mhlampe kunyaka lowozayo ngoba bese ngikhiphele next year. Ngicabanga ukuthi vele emva kwalokho vele hayi abanye omasikani vele abazobe sebakhala ngaphansi.
Okay, so ingathi ama-artist ungathanda ukusebenza nawo
njengoba ngiwumpetha wesitayela-ke nje i-artist umuye i-artist ifuneka ukhona ukusebenza nabanye abaculi bamanye ama-genre ungagcini kakhulu. Uma ngikhula ngingasho ngithi kade ngithanda kakhulu mina umculo kababa uBheki Mkhosi Luthuli ongasekho emhlabeni. Ngangithanda i-style sakhe from nokugqoka. Ngayithanda lapho-ke iginci. Ngathini ngokwesifiso sami mina ngangifisa ukuthi ngibe yi-dance yakhe. Yabona, kodwa kwathi uma kuhamba isikhathi lokhu ngithanda le nto ngaqala ngadlala isiginci kwaphuma lento esengishayayo njengamanje. Agcineke nami sengibona ukuthi hayi no, ake ngicule nami ngendlela yami, nami kube nabantu abazobukela kimi bayithande lento yami.
Okay, yini inspirile for like dress code yakho, like representing your culture and stuff like that, like because like it's getting summer, you know that most of the people don't really represent the culture. Yeah, right. So when yini kenza ukuthi u stick to your culture?
Oh, ukuphendula nje umbuzo wakho sisiwami. Uma sikhula emakhaya sifundiswa besiqhathwa siluswa uma ke sizenza zonke lezi zinto kuningi esasikufunda kubantu esasikhula nabo. Ongangukuthi kuthe ngisho noma sisiqala sihlangana nezinye izizwe ngisuka emakhaya eKZN ngiza eGoli ngabe sengihlangana nabanye abafowethu khona eGoli ngabona ukuthi no nezinye izizwe ziyangijabulela nomculo wami ziyawuthanda. Ngase ungabona ukuthi asikho vele isidingo sokuthi ngayiyeka into yami ngoba vele umhlaba wonke uyayithanda lento esiyenzayo. Kanti futhi ngaso sonke isikhathi njengoba wazi ukuba njalo ngonyaka ngilapha ngikuba nenyanga yamagugu la khona ekusuke ku-celebrate khona umuntu nomuntu i-culture yakhe lapha khona wonke umuntu kusuke kufanele ukuthi abe proud nge-culture yakhe. So ukuhlangana kwethu umunye nomunye ayiqhenya nami ngaqala ngagqugquzeleka ukuthi hayi angasuki kule nto.
Okay, so how are you planning to increase your fan base? Like yini ama plans oso nawo ukuze like abantu bazokwazi ukwazi more?
Engingakusho njengamanje already umusic wami ukhona kwemsakazo emningi kuma radio station sengufakile. Okunye ke engisazokwenzela abantu njengoba ngiqeda ukukhipha i-album ngisazovakashela wona ama radio station ngiphinde futhi ngiphe ama followers ami ama CD mahala. Ngizowapha ama followers ami maybe ayi-10 bese lawa amanye ke awathenga ama CD. Kodwa lokho ngizobe ngenzela ukuthi nanoma imuphi umuntu ngoba khona abantu akuthola ukuthi basilandela kodwa manje abanawo amandla okusupport umculo wethu. So ngizokweqinisekisa ukuthi wonke umuntu uyawuthola umculo. Obviously namanje on YouTube ikhona umculo wami so bangaqala abantu bawuthokozele.
So ngiyabonga. So what advice would you give anyone ofuna ukwenza umculo or wanna follow their dreams yini advice ongabanika?
Okokuqala nje engakusho ngathi abafokuse kakhulu esikoleni. Bafowethu isikole sibalekile. These days umculo udinga ukuthi at least ufunde. Ngoba uma wena ungafundile umsebenzi these days awukho. Uma kukuthi ke ukhona at least okunye eceleni okwenzayo, usengakhona lapho ukuthi ube usebenza ngapha ngapha ukucula. Kunabaculi abaningi abaqhaphazwe ama companies, abaculi abaningi namhlanje abakhalayo kodwa bathi hey mina ngangidumile kodwa today uculo in my time. So ngisho ngithi bafowethu asene esikoleni sigeleze uma suka lapho ke sithi sisebenza ngapha bese siyalandela i talent lethu. Ngiyabonga nkosazana.
Siyabonga.